ikaze ni ryanyu nshuti namwe bakunzi ba televiziyo yanyu BTV kaze muri ano makuru twabateguriye kuri uno munsi mu nkundire ano makuru ndahere ku nkuru nkuru ziyagize umutamukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yakiriye umuserukizi w'igihugu cya Israel hano mu Burundi mu byo bavuganye harimo n'ukumbaha akaganuke muravyumva mu ntango z'ano makuru nayo ibarabara y'igihugu nimero 18 riva mu gisagara cya Bujumbura uciye muri komine ya Mugamba gushika mu Rutana rimeze nabi abanyagihugu bagasaba yuko byokogwa nayo abadandaza bakorera mu isoko ya Kanyosha muri komine mu manuka bw'igisagara cya Bujumbura basaba ko udusoko duto twibonekeza muri ibyo bice twokugagwa kuko badaheza ngo baronke abakiriya bakwiye amakuru saya gusa ana ndi mu kanya ndabaramutse nongere ndabahikaze ndasubiye kubahikazi naye ndababwiye mu ntango z'ano makuru umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye yakiriye umuserukizi w'igihugu cya Israel hano mu Burundi kakaba kaciye kabana kajyo ko guha ikigo OPDD gisanzwe kirongowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ibikoresho bahawe bikazofasha ngo abanyeshuri Pierre Claver duca mu byuma
ubuserukizi bwa Israel ngaha mu Burundi bwatanze ifashanyo bubicishije mu kigo mashavu gishinzwe gutegura guhuza no gushyira mu ngiro imigambi y'iterambere ihuza Israel n'ibindi bihugu cyane cyane biri mu nzira y'iterambere mu ntumbero yo guteza imbere gisata c'indero mu Burundi aho hari nyuma yo mubonana umutambukanye w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye asanzwe arongoye ishyirahamwe OPDD Burundi hamwe na Fondation Bonaction mugira neza yahaye umuserukizi w'igihugu cya Israel Areliad Masu
nayo kuba abakoresha mu gihugu cy'u Burundi badakotiriza amafaranga akwiye abakozi babo ngo biri mu bituma abageze mu zabukuru baronka agashahara k'intica nikize muri INSS ivyo bikaba byavuzwe mu nama yahuje abo vyega hamwe n'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Peniera Keza Mwami
amashirahamwe amwamwe adakot tiriza abakozi canke bakayakata ntibayashikane muri NSS ngo ni kimwe mu bitera ingorane abakukuruke nk'uko bivugwa na Ile de France Mutu arongoye abakukuruke mu Burundi agasaba ko bakubahiriza amategeko kuko aribo bagwa mu mporero
ni kuki none abo bantu badategekaniriza akazi kandi abo bantu nabo bariko barabakorera bazogira ingorane mu minsi zakuza kuko ni bazogenda kuraba ko babagwi bati mwebwe ntacyo mwigeze mutanya intererano yanyu abakoresha banyu ntibigeze babaha intererano ndumva se ni ngorane kuri abo bakozi donc jewe nibaza ko bokubahiriza amategeko kandi hakaba rosansuma bakagenda bakagwira ngo babamenye
umushikiranganje wa mbere aregiyo mu bunyoni akavuga ko abakoresha bokora ivyo bategerezwa gukora kandi babihagaririye
byaro byagaragaje yuko mubabwirizwa gushyira mu ngiro ingingo zo kugira ngo abakozi bategekanirizwe kazoza harimo abatabikoze barenga ibice 50% bavuga tuti ivyo nibitera soni mu gihugu kirimo amategeko kandi mu gihugu kirimo amategeko ibyo nibishobora kwemegwa yuko bibandanya gutyo INSS ni ishyirahamwe ryacu nta kuntu ari twebwe turi sabota tujya kuri sabota kubera iki tutarungika ayo mafaranga nk'uko biri aho ni ku ruhande rw'abakoresha ni ku ruhande rwa leta ni ku ruhande rw'amashyirahamwe ya leta ni ku ruhande kandi rw'abikorera utwabo nabo bafise abo bategekaniriza kuziganiriza bategekaniriza kazoza kabo nabo ntibabakotiriza hanyuma tugasanga tuko turahohotera agateka k'abakozi
akamenyesha ko amahera leta iraniye INSS azorihwa yose
ni kubijanye n'amadeni leta ifitiye INSS turabaremesheje kandi turabijeje ko vuba ayo madeni muzo yari kwa yose twaramaze guhereza intumbero umushikiranganje ajeje igaca leta ingene ayo madeni muyasubizwe ariko ni muzofa kuronka gucyo kuko muvyo mwandika n'ivyo murungika musaba nko kwishuza harimo ibitaba bitomoye hazoheza habe rero gutomora neza no gusesangura icyo cyose leta bafitiye mu gihabwe.
Mwomenya ko hariho n'abagenda baheraniye INSS bagasaba ko bobarondera ndetse bakazoza bazananye n'inyungu.
Pinira kaze mwami na urakenuye kuri uyo nkuru wadu tohoreje umugwi wose urafise uruhara ujejwe kandi n'ivyo utegerezwa gukora ivyo bivugwa n'umushikiranganje mu vya jeje harimo urimye n'ubworozi Leogide Rurem akaba yabishikirije igihe yariko yishura ibibazo by'abashinga amateka ni mu gihe hari imigwi igiye kujyaho yo gusuzuma ibitegwa ndetse n'imiti mu gihe abibaza yuko iyo migwi igiye kujyaho ishobora gusubirira BBN uwo mushikiranganji akaba abibeshuza tumukurikire
mbega BBN uruhara rwayo musaruru nababwiye ni ngombwa yuko kimwe cyose gikogwa n'ugifitiye ubumenyi amagara y'abantu ni twoza kuyavanga n'amagara y'ibitegwa cyangwa amagara y'ibitungwa co kimwe n'amagara y'ibitungwa n'amagara y'ibitegwa murumva ko ategereza kuba imigwi co no kwita le specialiste wa bariko barakora ariko rero ikintu duhurira ko twese yaba ari miti ijanye n'amagara y'abantu ari miti ijanye n'amagara y'ibitegwa cyangwa y'ibitungwa murumva hariho akanovera kayo le norme le standard le qualité ibi rero nta muntu yibona muri byose muca mubona ko BBN iza iciza kutwereka no vuga urugero kwizanye zina iyo miti itegerezwa kubifise
umushikiranganji Deo Gide Rurema abadandaza bakorera mu isoko ya Kanyosha muri komine Muha mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura basaba leta n'abajejwe intwaro kugara udusoko duto duto twibonekeza hafi y'iyo soko ngo kuko bakora bahomba bivanye nuko abanyakanyosha baca baza kuremera muri utwo dusoko duto duto Rafael Nyandwi
aho ni isoko yo mu Kanyosha ni muri komine Muha mu gisagara cha Bujumbura aho bigaragara ko igice kinini cy'ibibanza bitarugururwa kuvaho byatanguriye gukorera ku mugaragaro mbonye mukuru n'udusoko duto duto dukorera muri iyo zone tutarigera tugagwa nkuko bivugwa na Gadi Minani asanzwe aserukira abadandaza b'iryo soko
iyi soko yacu ya Kanyosha irafise ikibazo kijanye n'amasoko hirya no hino yuguruye udusoko twuguruye tuza tugwanya isoko ya Kanyosha ubwa mbere tucinjiriye isoko ubwo busoko bari barabwugaye nk'isoko ya Gisyo ubu bayitiriye ngo ni cooperative abadandaza bamwe bamwe bace batangura kugara ibibanza bagenda baja muri iyo soko abandi baja muri ubwo busoko buri pembene kugira bashobore kudandarizaho
eka icyo kibazo nyine kiraragishinga abadandaza b'iryo soko kuko bavuga ko bituma abaguzi batabahurumbira nkuko uno mukenyezi yabisigura
kajenda afise itomati z'ibihumbi 4 nko kuva mu gatondo gushyisa ari hejuru izo tomati z'ibihumbi 4 ndazafise ndacaze fise kubera abakiriya atabo tugifise numva rero twatugaca twabaza yuko ngira kubera ubusoko bwabaye bwinshi aharwo mu busoro hari soko mu kajiji hari soko zibiri no mu gisiyo hari yindi soko numva kubera rero abakiriya ari bake nico gituma atabakiriya tugira
abo badandaza bo mu Kanyosha basaba leta ko yofata ingingo nk'umubyeyi uto dusoko tukugagwa gucyo iyo soko yo mu Kanyosha ikagira uruja n'uruza
Nyandwi nawe urakenuye ibarabara ry'igihugu nimero 18 iva mu gisagara cha Bujumbura uciye muri komine Mugamba gushika Imakamba rimeze nabi cyane ku buryo abanyagihugu ndetse n'abiyunguruza bavuga yuko ribateye ingorane bagasaba leta ko mu mabarabara bateganya gukora naryo burishiramo ngo kuko bibateye ingorane bo batagishobora kugikorera Jessica Karen Ngabire yarakubitiye muri izo ntara
Tujikiwa niki huku numero 18. Baba ivu ujumba igatima tano mu rutana igashika Makamba. Igiye wabara muona nisinzikaye cyane cyane ku bice bimwe bimwe. Nkaho bita kujya Makamba n'imbere yo kwashika uva mu kivuga mu ntara ya rutana ahandi yononekaye cyane ni mikono hanyuka ko ibarajja aho uruzi ni ruva ubandanije imbere ugashaka ku mutumba muyombwe komine bukemba mu ntare rutana naho nyene ibintu si byiza abene igihugu amuje bice bavuga ko bagerageza kuhakora ariko bikabata kwa amazi kuko ngendeshwa zihaca ari nyinshi
amababa nyene itigera afita ubukomezi hacha bike batujizo modoka zirenganye bomoka kwaho rero nizo modoka zihaca nini
ukitaye no kwasanura bemeza ko byo kwasuka ibivumo ko rusangi bitagishobora kuhakomeza
ego batubwiye dukore ibikorwa rusangi kugwa rusangi turabikora ngabo kubera ko dukoresha ivu ategwa gutagusubira akabomoka cyokogwa nuko ngira ngo hose bira hagakogwa neza nkuko irikaburimbi ryari ubwa mbere nayo abundi hoho ubu ningorane nyene
ije biruko mu gihe turi kumutasura w'imvura kandi binoko byinshi bihari byuzura ibitenge by'amazi hamwe migateza amasanganya n'ingendeshwa zikahononekarira
Jessica Karene Ingabire urakenuye ugwaruka ngo rufise uruhara rukomeye mu bijanye no gukingira ibidukikije nico cyatumye hari amashira hamwe atatu bafashwe mu mugongo n'ishiramwe mpuzamakungu pinide kugira bigisha ugwaruka ndetse bananuhimirize ibijanye no gukingira ibidukikije mu mugambi wiswe clean and the green generation mu rurimi rw'icyongereza n'inkuru tubaza Elvis Munyaneza
kwitwararika ibijanye n'imicafu ningira kamaro mu gukingira ibidukikije n'amagara ya kiremwa muntu ivyo biri mu vyatumye amashira hamwe atandukanye aja hamwe mu kwigisha urwaruka no guhimiriza abandi gira baronka ubumenyi bukwiye mu itunganywa ry'imicafu umuyobozi w'ishira hamwe ishaka Audrey Rusangwa aratwiganira ko ari icizere c'impinduka birushirije bizotuma uwo mugambi utera imbere
ibi bikorwa bizokorwa harimo suite logique urashobora gukora ikintu ugatakarira hagati nibwo nurukurikirane hazokurikira kubibona ukuntu bikogwa nibwo tuje tujya kuri terrain bakavyibonera babandi nyene bigishijwe ishyirahamwe rimwe rirashobora kubahimiriza rikabahindura mugabo bikazoguma mu mutwe ntibizoje mu ngiro yize yabitahuye neza vyumva neza ari très conscientisé adocaja abona ukuntu akore n'igikorwa cyo kuyora iyo myanda nuko acagira n'igikorwa cyo kumbere bagira triage kuno bayitandukanya ibibona n'ibitabona n'ibijamwe kuko na maefe yabyo samwe abyikorere hama baje no muvyo gukoresha intoki zabo
umuyobozi w'ishira hamwe se Prodiric aramenyesha ibigiye gukogwa kugira hongerezwe isuku
karatanguye kubigisha abantu batori imicafu mbwa amasanduku y'ubuntu tuzokora azabafise uburyo bubiri bibibora n'ibitabona mugabo twere duherekeza no mugambi kwerekana yuko ati sinzofata serviette canke plastique kwishira mu hamwe kimwe kimwe kirabora tuzobibigisha n'ibyo nyene bwe dudi iyi poube isa no kwatsi rutoto vert itojamwe ibibora iyi poube isa na bleu n'ubururu ijamo ibitabora
mwomenya ko ivyo biruko mu kemeri ya Bujumbura iheruka kugwiza amasanduku yo gutamwa imicafu ku mabarabara
Elvis Munyaneza na utuguke ngo kuri iyo nkuru wadutohoreje inunga duce turangiriza no makuru twari twateguye kubashikiriza kuri uno munsi ndeka ndabashimire mwebwe mwafasha kanya ko kuyakurikirana nshimire bagenzanje umwe wese icyo yaterereye kugira aya makuru bikunde aboneke ubundi nshimiye n'abari mu buhinga bw'ibyuma ndetse na Ange Negrita irakoze yaraye ahagarikiye reka tubivurize kubandanya mukurikira ibiganiro kuri BTV kuko birabandanya n'amasaha 28 kuri 28 na gahwana